ni wewe baba ni wewe ni wewe baba
the western bro abana bayingo ah tupe 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 makofi kwanza wewe nipe ongeza tempo tongeza tempo tempo
Thank you.
do, pe do, pe do.